Ngiyalibingelela ekuseni ngegama lenkosi uJesu sithanda ukubonga ukuvuswa ukubalelwa kwabaphilayo ukuphiwa impilo ukunyinginywa insuku lokhu ezihamba siphila sithanda ukubonga zona ezintshumayelo ngumphako bantu zona ezizifundo asizenzeni zibe ngumphako ngelinye lamalanga kuthiwa ivangeli lizaswelakala u-Amos 8 verse 11 nasimbalenini kuthiwa uThixo uzathumela indlala loli lizwi liyaswelakala kwelinye ilanga asilenzeni libe ngumphako sifake ezikafutinini zokukholwa sifake ezikafutinini zokukholwa ngelinye lamalanga selingasekho silivule libe ngumphako yikho libona mbona kuqakathekile ukuthi akula sizathu sokugijima asibaleni kancane 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 sifunde ukuze nxa sokungumphako sikwanise ukuthi uThixo umoya engcwele asincedise sokufunakala ngesikhathi okuyabe kudingeka ngakho uThixo kasenzele kahle singena kuphathi ngu-42 ukubusa kwaDavid lemuli yakhe namakhosikazi akhe ekuseni asikhulekeni babo sezulwini ekuseni sesiredi ukwamukela isinkwa esitshisayo indaba zikaDavida labantwabakhe sokuvunwa inhlanyeli lokhu ivunwa uDavid ule-stress into ezenzakala e-state house labo Absalom u-Amnoni othama into zonke kazihlangani kunjalo ezimulini zethu siyabonga ekuseni uzama ukubuthela izimuli ndawonye ukuze usisindise sincedise khuluma lathi ekuseni sebenza ngami vula umlomo wami kuchasiswa indaba zezulu abantu abakho sisindiswe sincedise umphako lo siwugcine ukuze ngelinye ilanga sufunakala sikwanise ukuvula izikafutini sesimele sime ezindaweni ezijiyeneyo sesilichasise ilizwi lakho siqinise sivikele sibusise ekuseni ngojesu siyakhuleka amen abasijoyinayo sikuphathi ngu-42 ukubusa kwaDavid nemuli yakhe lamakhosikazi akhe sisaleka amaphathi nje amalutshana nothi amaninganyana sesiyigoqa indaba singene kokunye okulandelayo ya sesikuphathi ngu-42 abasijoyinayo liya inbox ama-admini nxa lifuna izintshumayelo bazalitshela ukuthi lenze njani from part 1 second Samuel chapter ndaqala kwaphana ku-14 sigcine laphana u-Absalom emelela abantu yeni bantu safunda ukuthi u-Absalom kuthiwa wayemuhle wama emagedini aye eJerusalema wama evimbela abantu ukuthi bayibone inkosi the kuningi okungasivimbeli ukuyibona inkosi angaba ngumkakho angaba ngumntanakho angaba ngumzali angaba ngumzalwana angaba ngumakhelwane ongakuvimbeli ukuyibona inkosi so ekuseni imeseji ebesilayo ku-41 yeyokuthi asikhulekeleni umoya ukuthi u-Absalom angasivimbeli ukuyibona inkosi namhlanje sifuna ukukhangela ke laphana yeyi liyakwazi ukuthi iindaba lezi ziyamangalisa ilizwi likankulunkulu lingakhulunywa liyagcwaliseka nansi lapha namhla indaba sizayibona igcwaliseka la ngiyaqala ku-14 verse 33 ujowabi wasesiya enkosini wayitshela wambiza u-Absalom weze enkosini wafika wathi mbo ngobuso phansi phambi kwayo inkosi yamangu u-Absalom anti namhla mfuna ukuthi sike sikhangele enye into la sifuna ukuqathanisa icharacter ka-Absalom losathane sifuna ukuqathanisa icharacter ngoba ama-characteristics ka-Absalom afanana kanye lakasathane ngoba u-Absalom namhla sifuna ukumisa endaweni kasathane uDavida simise endaweni kaThixo sibone ukuthi laphana siphuma lani u-Absalom kuthiwa emuhle njalo ujowabi wakhulumisana loDavid inkosi u-Absalom wayanga bangana lenkosi ngezinye indlela zwanini la upart 41 sibona u-Absalom evalela abantu kuyabona inkosi ngoba yini inkosi uyayazi usathane esidila laye lo uke wahlala ezulwini imeseji endayo namhla sidila lo sathane oke wahlala ezulwini wangiwa yinkosi njengo-Absalom inkosi yamanga wahlala lenkosi but sikhuluma so-Absalom kumenza avimbele abantu ukuyibona inkosi ukuthi yena ama-chances okuya e-state house kalawo usathane esikhuluma ngaye waqothwa ezulwini ama-chances okuya ezulwini kalawo so yikho elamandla okuvimbela abantu ukuthi bangayiboni inkosi usathane edaliwe eyisidalwa esihle eyisidalwa esihle phezu kwezingilosi zonke the archangel, uSatan, uLucifer, the archangel, ibizo lakhe engakabi nguSathane, ube ingilosi ethenjiweyo, ube ingilosi enkulu ukudlula zonke, ube ingilosi enhle, ingilosi elama voices amahle, uAbsalomu ube isidalwa esihle, edaliwe ezwanana loDavid uyise, njana engakawoni, ube zwanana loyise, uLucifer engakawoni ezulwini, ube ingilosi enhle, edalwe ngumfanekiso okaThixo, eyingilosi ethenjiwe. Asambeni kwaIsaiah chapter 14. Sike sibona ama characteristics la Isaiah chapter 14 verse ngelika 12. Yeka ukuwa kwakho ezulwini wena nkanyezi ekhanyayo ndodana yokusa, yeka ukudilizelwa kwakho phansi wena owathonisisa owathobisa izizwe, wena wathi enhlizweni yakho ngizakwenyukela ezulwini ngaphezu kwezinkanyezi zikankulunkulu, ngibe khona ngibeke khona isihlalo sami sobukhosi, ngizahlala entabeni yomhlangano wabonkulunkulu, ekugcineni ngasenyakatho ngizakwenyukela ngaphezu kwendawo eziphakimeyo emayezini, ngizenze ngibe ngophezu konke. Kodwa ya right mana siyeke lapho. Uthi yena lapha uSathane waba lengqondo yokufuna uku-overthrower i-government kaNkulunkulu. Uthi yena mina ngifuna ukwenyukela isihlalo sami sibe phezu kwakho Nkulunkulu. USathane wangenwa ngumoya esebukwe zingilosi ubuhle bakhe, wabukwa zingilosi ukulunga kwakhe, wabukwa zingilosi i-intelligence. Kuthi uSathane uLucifer lo wadalwa ele wisdom, ele intelligence, elobuciko bonke bobutsotsi nobukruku bonke uNkulunkulu emdalile. Wavukela uNkulunkulu wathi ngizakwenza isihlalo sami sibe phezu kwesakho. Sitshayisana loAbsalom ku-2 Samuel chapter 15 evukela ubabakhe verse 13. Kwasekufika isithunywa kuDavid sathi inhliziyo zabantu bako-Israyeli sezibuyele ngaku-Absalom. Wasesithi uDavid encekwini zakhe zonke ezazila eJerusalem, asibalekeni masinyane ngoba uba singenzi njalo kayikuphepha lamunye wethu ku-Absalom. Phangisani hlezi asifice asehlisele okubi awuchithe umuzi ngomkhonto. Yeni bantu, imeseji engilayo, icharacter ka-Absalom nangu Absalom la. Usethethe ubuhle bakhe, wathatha ulwazi lwakhe, wathatha iwisdom yakhe, sevukela ubabakhe. Umoya olo Absalom ngumoya owawulo Sathane kwasekuqaleni. UNkulunkulu evukelwa nguSathane ezulwini, impi yasiqala ezulwini. USathane wavukela, nangu uDavida lapha uvukelwa ngumntana akamzeleyo. USathane uvukela uThixo umdali wakhe, uAbsalom uvukela uyise, ufuna ukuoverthrow igovernment ekababakhe. Sebuyile la utho uAbsalom, uIsrayeli wonke usethathekisiwe inhliziyo kaAbsalom. Lakwazinto emfunda ngamangala, ngabona ipolitics ngokwayo. Yeni bantu, yekela ukuphambana ngepolitics, yaqalisa kudala. Kuthiwa ivini amadoda alenwele ezimhlophe baphanjaniswa nguAbsalom. Kuthiwa uIsrayeli wonke wathathekiswa ngumfana omncane, bagijimela umfana omncane bathi ukhulu uDavida asisamfuni, segugile. Yekela ukudlala, God is the greatest politician. Simbonile umfana omncane uAbsalom ukuthi wabalandela uIsrayeli wonke, wathi inhliziyo zabantu zathathekiswa umfana omncane uAbsalom, bagijima ngemva kwakhe sebefuna ukuthi bakhuphe uDavida. Siyibonile icharacter leyo. USathane impi qala ezulwini, efuna ukuoverthrow umbuso wasezulwini. USathane edaliwe kuhle, enikwe konke. UAbsalom ehlezi ebukhosini laboDavida, waphiwa konke, wenzelwa konke. Kodwa nangu evukela umzali, banjalo abantwana bensuku zokucina. Uyamenzela konke, umgcine, umfundise, umenzele konke, umbhadalele, umthini. But nxa sebevele eGeshure, sebevele eJerusalema, bayaphambana amakhanda, babuye bavukela abazali. Uzwe kuthiwa kulo mntwana ogamula umzali, uzwe kuthiwa kulo mntwana ufakele abazali amaphoyizen. Sinje kulama-BP, ama-BP abaningi bazihlaba ngemikhuhlane yaba chukela ngenxa yabo Absalom. But luyeza usuku lwakho Absalom, even ungumntwana ongalaleliyo, umntwana ongahlonipha abazali, ethwalisa nzima abazali, ubuye busuku dakiwe, uthethisa abazali ukuma drug dealers, usenza ububi bonke. Luyeza usuku lwakho Absalom, kala nsuku eziningi lapha, ngoba iBhayibheli ithe hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande. Bagcwele Absalom ensukwini zanamhla, othi ungalibeka ilizwi la uyalibeka uze bethi mami you don't understand phela sesibafundisile sebekwazi isikhiwa sebesithi thina kasizwisisi kodwa insuku zakho Abusalomu zibaliwe ulesuka wona ukuthwalisa umzali nzima alale nzima umzali adikika vuke umthethisa umshawude umhwabhele ekufeni imeseji engilayo Abusalomu nxa ungatintshanga indlela zakho insuku zakho zibaliwe enye lesson esiyithola lapha uAbusalomu sevukela uDavida umoya lawo ngumoya wawulosathane kwasekuqaleni uAbusalomu ubuswa yibuhle uIsrayeli wonke segijimile ngemva kwaAbusalomu wagijima umfana omncane wangena eJerusalema wangena ebukhosini nangu estatehouse uDavida sebalekile wathatha abantu wabaleka wasuswa estatehouse ngumntana amzeleyo inhlanyelo kaDavida simhlukuluza abantwana bakaDavida sebemhlukuluza uAbusalomu segijimile uDavida sebalekile wagijima wahamba iBhayibhile ithi uAbusalomu uIsrayeli wonke emkhangele emude ukuthi uAbusalomu wayemude kwakungelasici emzimbeni wakhe wayemuhle ekhangeleke ukuba the next king efuna uku-overthrower umbuso kayise imeseji engilayo ekuseni kambe umoya kaAbusalomu kasilawo yini ngoba uAbusalomu ngimfananise lo mhlaba umhlaba othwelwe ngusathane abantu abaningi siyiphikile inkosi uDavida Davida sagijimisana lomhlaba lama characteristics kaAbusalomu sawuthanda umhlaba uIsrayeli wagijima ngemva kwaAbusalomu sawuthanda umhlaba samphika uThixo sabaleka sahamba loAbusalomu iBhayibheli ibisisithi yona uAbusalomu wasefika estate house kuthiwa kwakulenye indoda kwakuthiwa nguAhithophele indoda le kwakuthiwa nguAhithophele yayingubodyguard uadvisor okaDavid uthe sebona ukuthi uDavid sevalekile kasekho estate house sefuna ukujoyina ibutho likaAbusalomu sikhuluma labantu abahamba labahambayo uAhithophele wayehamba lapho kuvuma khona lapho abona sokudliwe khona wayevaleka ahambela lapho abe semnika icebo abe sembuza ukuthi manje senze njani njengoba uba besebalekile ngezindlela uAbusalomu usetshisekele ukuthatha ubukhosi ngithe ngi-research lapha ngathi uAbusalomu kuthiwa nxa wayetshisekele ukuthatha ubukhosi wayengela Israel at heart this is a new president lo ngumbuso omutsha osufuna ukungena but wayengela Israel at heart kuthi uAbusalomu vele ngulo umuntu wama-promises ayengagcwaliseki uAbusalomu ngumuntu lwana owayele ngqondo kuphela eyobuntu obutsha eyokufuna ukuthatha ubukhosi ngama andla iBhayibheli ibisisithi uAhithophele wasesithizwana Abusalomu into engifuna ukuyenza lapha ngifuna ukuthi wena ubabakho kukhanya uIsrayeli wonke ukuthi ubabakho usumrejectile usunguye inkosi elandelayo asibaleni kuvesi ngu-16 yasiphuma inkosi right bana ngiqale ku-15 inceku zenkosi zathi kuyo thina silungele ukwenza loba yini inkosi ebona kufanele yasiphuma inkosi bayilandela bonke abendlu yayo inkosi yatshiya abafazi abanye abafazi bayo abalitshumi ukuba balinde indlu yayo kuthiwa khona khona uDavide sebaleka laphana watshiya abafazi bakhe abalitshumi ukuthi balinde i-state house khangela ukuganga kukaAbusalomu yeke bantu liyakwathi mbone mina uNkulunkulu egcwalisa into ayithembisileyo uthe laphana emtshela uDavida ku-2 Samuel chapter 12 laphana liyakhumbula uNathani uNathani laphana umtshelile uDavida ku-2 Samuel chapter ngu-12 wathi wena ngenxa yesenzo sakho sokubulala uUriya lokuthatha umfazi womuntu nanzi izigwebo zikaDavida from verse 10 sengizivala ngakho ke umkhonto kawuyi kusuka endlini yakho ngoba ungidelele wathatha umka uRiya umhethi ukuba abe ngumkakho inkosi uNkulunkulu ithi ngiza kuvusela okubi okuvela endlini yakho ngithathe omkakho phambi kwakho ngibanike umakhelwane wakho alale labo obala ngoba wena wakwenza insitha kodwa mina ngiza kwenza lokhu phambi kuka-Israyeli wonke obala liyasikhumbula isithembiso esikaNathani asitshela uDavid nansi sesigcwalisela ku-16 hayi nayeli bani uThixo angakhuluma ilizwi uyaligcwalisa yeni bantu unhlanyele esiyihlanyelayo yonke kulesikhathi lapho egcwaliseka khona khangela sesidlula amachapter amangaka uThixo egcwalisa ilizwi lakhe alitshela uNathani 2 Samuel chapter 12 sesidlula u-13 sadlula u-14 sadlula u-15 sesiku-16 uvesi ngu-21 mana ngiqale ku-20 uAbsalomu wasesithi kuAhithopheli, ake useluleke siza kwenza njani na? Wathi ke uAhithopheli kuAbsalomu, ngena abanye abafazi bakayihlo abathiwe ukuba balinde indlu, wonke uIsrayeli uza kuba kwazi ukuba kuyisinengiso kuyihlo, baqine bonke bakulandele. Basebemisela itende uAbsalomu phezu kophahla lwendlu, wangena abanye babafazi bakayise phambi kwabo bonke abako-Israyeli. Yeli bantu, uThixo uthe zwana Davida, abafazi bakho bazalala nobomakhela, nansi sono uDavida uAbsalomu ulala labo mayinini bakhe, ulala labafazi bakaDavida emini libalele, emini libalele. UThixo uyagcwalisa ilizwi lakhe, ilizwi elikhulunywe ku 2 Samuel chapter 11, chapter 12, uvesi ngu-10 kusiya ku-12 ligcwaliseka ku 2 Samuel chapter 16. Yikho libona lokhu enzama ukulandelela ama-chapter ukuze sizwisise ukuthi uThixo olobe iBhayibhili konke akukhulumayo kuyagcwaliseka. Uthi umkhonto kawuyi kusuka emzini wakho. Sibonile uAmnoni egwazwa ngomkhonto, sizambona uAbsalomu laye egwazwa ngomkhonto. Konto ilizwi likaThixo message engilaya ekuseni, uThixo ukhulumile. UJesu wathi bheka ngiyeza amasinyane, bheka lungiselelani ngiyeza amasinyane. Usambulo ngu-22 ivesi ngelika-12, ngiza lo mvuzo wami ukunika lo njengokwemisebenzi yakhe. UJesu ukhulumile wathi bheka ngiyeza amasinyane, ngiyeza ukuzolithatha. But abantu abaningi uyezwa bethumela hayi lokhu zeni dabathokoza ukuphela ukufa kwakho yikho ukuphela kwendaba. Namhla ngile message engilayo, owakhulumayo wathi uyabuya, kayekele ukubuya, uyeza masinyane. Nampa abantu lapha kuthiwa bahle kulunya ku-2 Peter chapter 3 ivesi ngelika-3, kuqala yazini lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuza kufika abahleka ulunya behamba ngezinkanuko zabo besithi singaphi sithembiso sokufika kwakhe na, ngoba sekulokhu obaba bafa konke kumi kunjalo njengasekuqaleni kokudalwa. Abantu bensuku zokugcina njengoba sithumayela sokuthi abaswele umsebenzi laba bavuka bempompoloza, okwenza sibe lamandla okumpompoloza. Siphendula umbuzo ku-2 Peter chapter 3 ivesi ngelika-3, yazini lokhu ukuthi ensukwini zokugcina bazaba khona abahlekulunya bathi singaphi isithembiso sokuza kakhe. Kade okhokho balala lokho kuthiwe uyabuya uThixo, kungathatha isikhathi kodwa uyeza othembisileyo. Ngubani owayekwazi ukuthi uAbsalomu uzalala labafazi bakayise njengokutsho kukaNathani? Ilizwi likaThixo nxa silithumayela so liliqiniso, limile kuze kube nginaphakade. Abe sesithini uvesi ngu-5, bayakhohlwa yikuthi izulu lalikhona endulo, lokuthi umhlaba wavela emanzini wenziwa ngawo amanzi ngelizwi likaNkulunkulu, lokuthi ilizwe elalikhona labhujiswa ngokukhukhulwa ngawo amanzi. Mana ngiyeqa lapha ngiye ku-9, inkosi kayilibali ukusigcwalisa isithembiso sayo. Haleluya! Njengalokho abanye besithi iyalibala, kodwa iyababekezelela, ingathandi ukubana kubhubhela munye, kodwa ukuba bonke bafinyelele kuphendukeni. UJesu kaphuzi ukubuya, kodwa ulindele mina lawe ukuthi lawo maqiniso siwazwe. Ngemva kokuwazwa bese siguquka, bese simkhetha njengenkosi lomsindisi. Ulindele mina lawe, engathandi lo yedwa abhubhe. Yikho lokho engaka abuyi. Ngubani obekwazi ukuthi uAbsalomu uzalala labafazi bakayise agcwalise isithembiso sikaNathani asitshela uDavida? UAbsalomu simthole evukela uyise. UAbsalomu uyabalekisa uDavida, usetshile istatehouse uDavida sebalekile, sokuliwa sokuyimpi ve umama ubaba vesaz umntwana. Zikhona izimpi eziliwa sikuma lockdown, kuliwa abazali labantwana. Umntwana sibilo zelwe 9 months ethwele sisini, amisane lomzali, amisane labazali. Ekuseni imeseji engilayo, bheka insuku zakho zibaliwe Absalom. Nxa ungatshintshanga ukwenza kwakho, nxa ungatshintshanga amazwi akho okuhlukuluza abazali, insuku zakho zibaliwe kazinganani. Ekuseni imeseji yami ihlangene, umoya ingcwele ngiyancenga ukuthi alichasisele ngendlela engikuzwisise ngayo. Umhlaba umelelwe ngu-Absalom, abanengi o-Israyeli bangemva kuka-Absalom. Absalom. Umhlaba umelelwe uSathane. Umhlaba omuhle njengoAbsalom. Abanengi sidelile inkosi. Sadela lemlayo yenkosi. Salandela izimiso zikaAbsalom. Salandela ama-characteristics kaAbsalom. Kambe kuseni. Angikho yini kungxenye kaAbsalom. Kambe kuseni kangiyivukeli yini inkosi. Kambe kuseni kayisimi yini. Engifuna ukuoverthrowa umbuso kaNkuluNkulu. Kambe kuseni kayisimi yini. Engingaboni ukuthi umhlaba uye emaphethelweni. Phela impilo kaAbsalom le kayindawo leyi. Kambe kali ubonini umhlaba ukuthi even njengoAbsalom umuhlu lento ezikhangayo uye emaphethelweni masinyane impalampali yakhala. Masinyane uJesu yeza. Masinyane izibonakaliso ziyagcwaliswa. Masinyane isithembiso sikaNathani sagcwaliseka. UDavida kuthiwa wabukela inhlanyelo yakhe simvukela. Abantu bethu besivukela uAbsalom. UDavida ejikela inhlanyelo phansi. Laphana kumaphatha adlulileyo sithe stop sinini. Ngoba khangela kathesi uAbsalom usevukela ubabakhe. Usenguye ohlezi ku-state house. But enhliziyweni yakhe o-Israyeli benjalo bemlandela. Kala Israyeli at heart. Ekuseni. Imeseji engilayo siphila ensukwini zokugcina siphila ensukwini zokugcina ngifuna ukufunda lapha uRevelation chapter 12 sambulo chapter 12 sambulo chapter 12 usambulo chapter 12 right ngifuna uqalisa lapha ku verse mana ngiqale ku 12 ngakho ke thokozani lina mazulu lani elihlala kuwo kodwa maye kuwe emhlaba la kuwe lwandle ngoba uSathane wehlele kimi elolako olukhulu esazi ukuba nisikhathi sakhe sifitshane lapha sikhangela impi esikhulume ngayo ukuqaliseni ukubani uAbsalom uvukela uDavida uSathane uvukela uThixo icharacter kaAbsalom siqathanisa lecharacter kaSathane but phezu kwakho konke sithanda ukumbonga uJesu lanxa uSathane ejikelwe emhlabeni emele nguAbsalom abantu abaningi abanjengoIsrayeli belandela uAbsalom belandela umhlaba abe sesithi mayeki nisi umhlaba nangu uSathane ephosele kini kodwa kala sikhathi esineni isikhathi sakhe sifitshane uAbsalom angaze amviki amvukele uDavida izulu lizamgcina ngithe mfunda ukuthi uNkulunkulu wamgcina uDavida ngoba wayemthanda enjalo uDavida evumile isono sakhe izulu lamprotekta uphathi ngu-43 esizalandela sizabona ukufa kukaAbsalom masinyane uAbsalom insuku zakhe zibaliwe ekufeni imeseji engilayo uJesu lo esikhuluma ngaye uyeza masinyane uJesu lo esikhuluma ngaye uyambhidliza uAbsalom uJesu lo esikhuluma ngaye uyambhidliza uSathane but umbuzo engilawo ekufeni kambe umbuso engiwukhuphayo umbuso kaDavida umbuso engilwisana lawo imilayo kaThixo engilwisana layo impilo engiyiphile kaAbsalom iza ngithiya ngaphi ngoba masinyane obuyayo othembisileyo uyeza izibonakaliso sesizibonile imikhuhlane engalaphekiyo sesiyibonile imikhuhlane ephonguvuka sesiyibonile ukufa okungapheliyo sesikubonile abantwana bevukela abazali njengabo-Absalom sesikubonile begcwalisa imibhalo ukufa lokugula izinhlupheko nezindlala ama-ethiquette nama-framatinesiwa impilo ingasahlambulukanga ububi busanda ubunandi busanda kasiboni yini ukuthi isikhathi sesiphelile siyambona uAbsalom evukela umbuso kaDavida siyambona uSathane evukela umbuso kaThixo ekuseni ukuyiphi isayidi ekuseni umthandazo wami kubana Thixo ngicela ukuvaleka loDavida ngoba lapho kuloDavida khona kulosindiso lwakho khona ekuseni imeseji engilayo kambe uyafuna yini ekuseni kambe uyabona yini character kaAbsalom engumhlaba ivukela uThixo kambe uyambona yini uAbsalom icharacter kaAbsalom emele uSathane waqothwe ezulwini owayefuna ukubeka umbuso wakhe phezu kukaThixo uAbsalom ufuna ukubeka umbuso wakhe phezu kukaDavida uDavida sechili isteadhouse wathiya abafazi uAbsalom walala labafazi bakayise ilizwi lagcwaliseka uyeza uThixo ogcwalisa ilizwi masinyane akwaziwa ukuthi after COVID umusu uyavalwa ekuseni leli lizwi kalibe ngumphako kuwe phakathi kwezinhlupho phakathi kwezilingo phakathi kwakukhala bambisisa lokho lakho masinyane icilongo liyakhala umbuso kaAbsalom uzaphela uDavid uzahlala futhi embusweni wakhe uThixo uyawumisa umbuso kaDavida ngoba lanxa ehlukuluzwa ngabantwana kodwa izulu limilaye izulu liyama labathemba inkosi ekuseni kasomthandazo wakho yini ukuthi Thixo mina ngicela ukuhamba laba kaDavida lapha phela uIsrael wadivida phakathi inengi iqukaba eliningi kakhulu elingela kuvalwa labaleka loAbsalom elilutshwana ingcosana yasala loDavid in every generation God has a remnant imajority can be wrong uThixo ufuna ingcosana ezavaleka loDavida uThixo ukhangelela ingcosana ezagcina uDavida uThixo ukhangelela ingcosana ezagijima loDavida umhlaba udivide ephakathi amaqembu amabili yiwaphile emhlabeni kulabaya ezulwini kulabadisturb abaya ezulwini abanengi babalekele uAbsalom bawuthanda umhlaba bagijima loAbsalom ingcosana yiyesele loDavida kambe ekuseni umi kuliphi iqembu usindiseka ukuliphi iqembu ekuseni umthandazo wami ikubana Thixo ngicela ukubaleka loDavida ngoba lapho kuloDavida khona kulosindiso ngoba umbuso kaDavida uzaphinda ubiselwe futhi okaAbsalom uyachabalala uzachabalala ingunaphakade ekuseni imeseji engilayo wena uyiphi ingxenye wena ukuliphi iqembu ofuna ukuba kilo ekuseni ekuseni ngawo lo mthandazo njengowani ukuthi Thixo ngicela ukuba seqembuni likaDavida eligcina imilayo yakho elihloniphi imilayo yakho elilindele ukuza kwakho kwesibili xa kungumthandazo wakho sukumsela inhliziyo yakho phezulu sikhuleke sincenge inkosi ukubana Thixo bengingakwazi ukuthi isimilo sami njengesika Absalom bengingakwazi ukuthi impilo yami njengeka Absalom sengifuna ukuthiya umbuso kaAbsalom yebo ubungumbuso wabantu abatsha ubungumbuso wabantu abalegazeli igijimayo ubungumbuso wabantu abahle ubungumbuso wabantu bama sweet tongue kodwa sengifuna uDavida lanxa esegugile uDavida lanxa esemdala uDavida kodwa le protection yezulu nxa kungumthandazo wakho asikhulekeni babo hlale ekhaya ezulu Jumela namhla nginikele esandleni sakho. Absalom ulama characteristics ka Satan. Owakuvukela ezulwini wafuna ukube kumbuso phezuko wakho. Siyambona uAbsalom ufuna ukube kumbuso phezuko kaDavida. Wa overthrow igovernment kababa wakhe. USathane simbonile zama ku overthrow igovernment kababa wakhe ezulwini. Wamqotha, wamjikela emhlabeni, ubhizi ubuthela amaqembu afuna ukuthi athe lawo. Ekuseni thina besingakwazi ukuthi kugijimisana lomfana omncane. Ipolitics le esiyibona senzakala uAbsalom egijimisa kutho abantu abantu alabalenwele ezimhlophe bathi bona away with David thina sifuna uAbsalom sinjalo emhlabeni kade sabuza ukuthi ubuya nini kade sabuza ukuthi koze kube nini lokhu sithi uyabuya sathi indlela zikaDavida salandela sonke indlela zikaAbsalom ekuseni siyabonga ukuvulwa amehlo siyabonga uanointwa ukuthi sisuke kuAbsalom ngoba kalansuku ezingaki kuphathi ngu-42 kuphathi ngu-43 sizambona uAbsalom impilo yakhe iphele ijabalala Satan ekugcineni kwakho konke sizambona impilo yakhe iphele ijabalala kala mpilo uAbsalom impilo kuDavida kuThixo umdali wezulu lomhlaba siyakubonga Thixo ekuseni siqinise sivuselele sinika amandla okugagadlela ukugcina ilizwi lakho ezikafutinini ngoba masinyane lizadingakala selingasatholakali sibusise ekuseni utshone lathi ngoJesu siyakhuleka amen.